This one's called the Blitzkrieg Pop.
I'm not going.
you off our Phil Spector produced End of the Century album. And this one's called I Can't Make It on Time.
Give me a shot, 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 give me a shot
this the theme song for my new smash movie. I'm not gonna lie to you. When it's just out there, I can't see you. everybody knows that she's the one.
We'll be right back.
There's no monitors up there. Can you fucking fix it? Well, there's nothing like having no monitors to bring the worst out in a guy. So to cool down a little bit, I think we'll cool down a little with a little tear dripping out for all you suicidals out there. And I see him in the back. This one's an old favorite, some of you might remember from the very first album. That's called I Wanna Be Your Boyfriend. 14 deep now! I wanna be your boyfriend. I wanna be your boyfriend. I need a little bit.
Do you feel good?
like to dedicate this part of the show to KZAM AM, a great radio station everybody should be listening, and KZOK on the FM. All right, when everybody's here, da 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 da
Yeah.